kodwa ivume ukungiphendula madoda. Awuthi nginikeze nazi inombolo zonqubo mama. U Y A N G I T H A N D E extension N N question mark. Tshele ngoba ivume kwezeja. Tshele ngoba ivume kwezeja. Tshele ngoba ivume kwezeja. Wathi ngeminyaka kwezeja. So we are going to go to the hospital.